ero kamano den wuok den dengune ng'eny kae to jador katero dengu ok oted dengu manumu jador katero dengu mochiek dengu tiwo ok en dengu michwako gi yien mago pa no en dengu machwakore mos motiw kendo onyalo weye awejiko kanyo to otiw atiwa motiw moye moye no donge watedo galot yes mono watedo kod alot.
Jump. To ka ok jump, imose niket pasta kata ng'ato wat. To ka ber, tinyalo kata ng'ato to kod kumung'ado gacha. Tiselal nikech mosno ediriwi gi ng'ama ng'owa, ng'ama ok idwa. Anyiso joma ne biro e chokruok niya, polo mar joma chalo kamago pok olosi. Be ok bilose machiegni, be ok nolose nyaka chieng'. Polo molosi en mar joma odok piny mawacho ni we paro mar Kristo ni obed kuomu mana kaka noweyo polo malo molor piny ma ok okwano gino ka gimoro mondo bi mondo othonwa. Ng'ato winja chokruogni mondo bi otimre othonwa. Anamoro momiyo sigana moro ndiko e buk mar tich Ruodhi mokwongo sura 22. Ruodhi mokwongo sura 22. Ote mar Nyasaye ndiko niya. Ruodhi mokwongo sura 22. Seth intie. In gi maik. Aya, beda beda. Context mar Ruodhi mokwongo sura 22. Nyisowa ni ruoth mar Juda miluongo ni Jehoshaphat oridore piny mondo odhi olim ruoth machielo mar Israel miluongo ni Ahab. Ung'e malong'o ni Israel bang' Solomon kosoweyo loch. To dhood Israel opogore nyadidi? Nyadiriyo. Nene nitie jo Juda gi jo Israel. Jo Israel ne oganda manoting'o dhoudi mathoth manodhi. Kaeto Juda nodong' gi dhoudi mokariyo. Ote mar Nyasaye ondiko ni therefore Jehoshaphat nojiw Jerusalem. Adolfo koridore ne piny. To gima ne pache en ni, I'm going to visit my friend. I am going. I will go. But what will guide me in this venture? En wach mano. Mar Nyasaye. Kendo gimoro amora mogwenyore gi dwaro mar polo ok anatim. Mano ruoth miluongo ni Jehoshaphat ong'ano wach kapok oridore odhi. Adonjo ndiko. Niko chopo ma gibet gi Ahab kuom kinde manok. Thuolo machuok. To Ahab onyise niya, dong kuneno kunego owuok odhi. We need to go and capture Ramoth Gilead. Gidhi Ramoth Gilead mondo gikaw dala cha. Nikech ng'at miluongo ni Ahab ne paro ni Ramoth Gilead ne en thurgi kendo dalagi. Ote mar Nyasaye ondiko. Nieko nonyiso Jehoshaphat ni, will you go with me? Hello? Are we going together? Penja jabati ni, be wan ni kanyakla. Jomo yoro chonkwo, makawune kubiro, timu chako goni kako kwa chako, okunoko yubro yudo kito magdien mapukurari. Hallelujah. Jodo kumoko ngiyambele kani. Awacho ni penja jabati, ano ka jabati? Penja jabati ni chon, be wan ni. Hallelujah. Yewuwe mwenye ture mako tiende. Wano nyano. Yo ture mako tiende. Kono nga mwano li mtie embeleje ture kika uwe mkone. Adipuro siya mwane. Opejo, nangilu unite o Shaphat. Ni, are we going or will you go with us? Bende kwa doa ilo nini. Yanto jeo Shaphat nisenea. Ambe nasenga wano wachine. Uwe mwana 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 mw